ndakubwiye sindakubwiye ati turabe neza ntubuzanwe n'amahoro abone utanga gushwana
gira buke buke era ibuka iko gwaye basi ibuke iko gwaye basi era gira buke ehosa ego usa
turabona none ndamwihambi anyene era barangu bereke era barangu bereke ukagira kunjana
kwa muganga reka oya reka
Every story matters.
Yeah, but my people, it's another blessing. Kwa na makumu sukundo wakunze ba STV. It's a boy done for record. MSZ STV. Wakunze ba STV. Ah, abgi. Sloga yo mwaka wakazi kandi gakomeye cyane. Dusa sasa wakunze ba STV. Na mwana turi muri ba Jaja. Ndikumwe na Jaja. Jaja mwabonye muri content. Jaja twagiye ku bavumu. Jaja yaje kwishuza amahera yiwe miliyoni 200. Sasa wakunze ba STV. Niyo tuyo kumenga muri none Jaja. Cena nzi kuzura inyuma yanje natanguye introduction y'inyuma.
Cyagi shoferi nani nitarakiriho taratutanira ingaro.
Ha twishura kandi. Sasa bakunze oya ngo tugende bajya abantu ntibaducike. Sasa bakunze we CV. Umuntu tugiye kuraba ni Daiso hamwe na tugiye kubaraba turabukuntu bameze twarabonye aho baba. Twetkibaza kari ngaha. Twetoraza kwinjira. Ara ko ari impangu zishwa kunze best TV. Gatwe turagenze ko none anje. Ziko none Jaja. Ntabwo ikora kubitiranya n'ubugese.
Ngorane na ko tupfukana ntaho wataye.
N'ubuntu n'umuzugi ugira iki kwa Daiso na anje.
Eh ngiye kuraba nkene bimeze.
Urabe yuko bwa baturuwe cyangwa babaye.
Ndabwo ko babaye abasazi.
Sasa bakunze best TV. Gatwe tugende. Je wungira turaza gusura kugaruka ku muraba. Sasa bakunze best TV. Mwanawe kora papas era papas yega toragiye twenda ntuze wamuhugaza kugira ashaka urukundo twa gutembega
ijyanye itwa Eric
uragenda batwe kutwita sasa nzabe ko barasoma miliyoni 200 zabo barazivyaje mu musaruro ubuziri mu miceri
oh
no ugese
yata
kunze wese
yo
mushanye niyo nza shafa
eh
abantu bitwa Daiso nanje wababa
baba
hari ya kujya mu byango uriya akunze TV reka tugende twinjire turabukuvye wabimeze turabe nivyo barimwo ana abantu miliyoni zawe je bwa mu bonmengo ntibazishyiramo umusaruro
ne uvuze ko wabanye imiceri bimboye
odi odi Steve, no more so and get about it. That is so. It's our days.
You're going to my home.
Isn't it?
You're going
to one.
What's going on? Shaho. I'm a court officer. Natch. Come on, I'm going to come with you. Oh, no,
there's
a drone. Come on. Thank you.
I didn't go on a gachamanura.
Can a gen wenga put into twanga? Hari gishash?
There is a good day.
No, I'm going to watch you, Jim.
Eh, that way we come here.
Oh, God, you gend.
You're
going to go up. I'm going to go on the tiger roots.
No, you put up for kind of him anyway.
Najye aranyiciye hejuru.
Ya kwiciye.
Eh.
Bose bakunzwe ni TV. Nika tukinjira none tumurabe none turabe ukuntu amerewe none riga. Nawe hari ndi ko dusanze cyatumana n'imisuhu.
Eh twi.
Nzi cyako umuntu aza kumuraba ko ararembye. Ararembye sinje cyako umuntu aza kumuraba.
Namayiti barasanga muri moroge. None namayiti baragenda muri moroge.
None ufuza kuramana wa. Ni none ufuza kuraba uwo muvuga.
Tumuna mahoro.
Ko ari nzo twenga nabonyara mahoro n'inzo ntwengera cyanibaza ko ari mahoro nawe. Kare ko ari ujinyika go sukamenga ari muravumba.
Okay, karibu.
Ndakomeye komenda kesi. Ndu byakomeye. O d'ange. Yatumwazuko amerewe. Aje gute.
Isawa.
Jenet.
Oya ndakwaye.
Ngwaye gute?
Maze misi ngwaye, ngwaye malaria.
Ungumerewe gute? Ubabara he?
Umubiri wose, na namwe nkomeye.
Zano zavu ibi byaserere rero sasa. Jaja.
Nushobora kwicara n'abantu baje kukuraho. Mae na bora kutaryama ntugamye ku mafaranga yanje. Murazi bwengesha mugashobora murazi kwirembesha ndakwaye. Hu abagwaye ntibapfa.
Umva bisiga gatagwa.
Na ugwaye ubona sa nugwaye ngo. Koka.
Ndose ndakubwiye ati. Ndakubwiye sindakubwiye ati turabe neza ntubuzanwe n'amahoro. Abone utanga gushwana. Umba ukure mwipfuriza ho yopfurumba. Ninafuye wocho wungukiki.
Je ni anyishye. Aha je ni mwanyishye. Suka ni imana nyene yakinze.
Cyane ruko jya munsi umenga murakomeye mwe ko barimo barasomba bari mu miceri iwabo.
Aramadimisi.
Aramadimisi. Uko no kwirabisha kubera mbonye nje ngaha.
Tirabije.
Ola kema. Ibyo bintu nivyumvikana kubera ngo nje ngo arakwahaye.
Yasangwa zikuza kuza none. Byo kuza ntavyo yasangwa
yite. Yafashwe ababara he. Twaye kwa muganga ngo urabe.
Yambwiye ko ababara mu nda.
Ahora mwari mwarimutse. Murava hariye nababonye mwibaza ngo je sinzo babona. Ahubwo ntimunzi. Uno nubuko ndababonye none bica bigenda gute. Muranyinyegereza.
Ako sinzi kutazana wa mushire wa wa nubwira mu mushire.
Irike no waso ko ni waso kumwicira ari mu muri ya mitere gashaho
to ugaruka. Musangwe Irike niwe yanteye yega. None ko aguma anyinjira mu buzima niwe yanteye musangwe Irike.
Irike twa jena na muhamagaya amperekeze ndabikuntu mumerewe. Sanga ibintu ni fresh muri mu miceri rero sasa nti byari bikeneye ko bishika kuri rya doga. Nti no ubona udusanze yanje nawe ibana.
Irike niwe ari yaguteye. Ubuweza Irike ngo arusha kundondera jewe. Ara ushaka kurondera ahantu mwe mwagiye. Erike niwe ari yaguteye. Muganda muri baho mucengo Erike niwe ari yaguteye. Ubwo naho ko ndabafashe Erike nawe ucuza na Erike nawe turaha. Ubone bigaragara ko ari yahanzanye.
Musanzwe ndi se kwanza ndagishinga mu mwanya. Cimba ndagishingwa n'uyu mushere wanje.
Ariko ndagaye urantu wengeje koko. Ngo ngwiki? Uyu Ako nsanga yapfuye. Tumujana kumanda.
Ntuvyeme ko mushere wawe.
Na mwabibandi imwe.
Anje. Eshe. Ya zaba pira mu nzu rega utabize.
Yo sanga na mayiti. Tumujana wambye atuje ku mpanda. Nkahoma ko na yandi nandi mwari. Aho wana usufisi suri sana uko kwaje umuntu. Era amwe numeze. Ugwaje jasuko.
Mbwapi?
Mbwati chumbuza ni lalega ni hatari.
Ndakuza
ni. Nanyo icha.
Ndakuza ni. Kwa
Marti.
Marti. Numbu kushaka? Amata na yu mba kutu?
Amata nshaka.
Ah, ok. Nginda ya nda.
Mbwati uri serie kwe. Hatari kabisa.
Shari ka ugonu uwa andi butagira uwa hakazi. Mbwati uri mbeshe. Uri mbeshe ngini ngonu kukwara. Aya namafa n'inkoko nyinshi bariye ziriko zirabahinduka numva kwa yemunda zo n'inkoko bari
bari bizwe bibere birira mukaba
bazozirukashe nta makuru bafista kare 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 ko ndarembye ndarembye
kandi canke
duka shara ndamukunda
oya gira
duka umbari ngene ngo ndiye na wari
ukoni sasa oya
gira nandu chaningu
gira ibuka iko gwaye bas
I get the money.
Ange, you go, Sanga Fissin, that woman, Tabit.
Izo ni nkoko nyinshi n'amafriti.
Ange. 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 Amawe. Esha gru muntu baramwishye ndaki. Ange.
Ange. Ndabona ndamwihambi anyene.
Umugabo turagubega ubyo umugabo waratwica.
Umugabo ntabaga abagabo ni bake.
Ange. 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 Kisire. Ange.
I don't know what I'm saying.
Now, Rafisimu, Zibi Ban. I'm going to go to the house.
Every story matters.